ndisikhethele uba ngubhegi khandisikhethele uba ngubhegi khandindixoleleni mna ndisike ndavuka ifriji yemti ndaqomba mandiyotyisa yetyi ndaphelela endleleni ekuseka ndisikhethele uba ngubhegi khandisikhethele uba ngubhegi khandindixoleleni mna ndisike ndavuka ifriji yemti ndaqomba mandiyotyisa yetyi ndaphelela endleleni ekuseka ndisikhethele uba ngubhegi khandisikhethele uba ngubhegi Skena vuki fridge empty Skena vuki fridge empty Mela likakhethekile lalikhupha endlini ngiqhinile Kaya kayezekile kubuya emzini nipopile Thixo hlale sijongile umtyholo ubophe bophile Time ahlala lifakile kwandim lokumele qwayipile Tyala livuna itafile ndigela umbane kutemile Si-stress mama ubhityile sithembele kula bhayibhile Yi-mess life undibhidile zibetha umoya itafile Namna sibona ndidikiwe kwinkinkqithini eswekile Kwiziphithiphithi zelimondi ngicela irandi nebhondi Ngiqoqa ukutya kudoti ndityisa intsimbi nedoti Ndlabongela nentlonti netshomi ezithanda ukusitowuti Ndicela uncedo ungandifoti ndisithwisha kula makhalibhoti Ndisibeke emithandazweni ngokuhlwa emva kwesoporo Mele igobe esandleni yazange sikhethe ntsokolo Xa uvuka uphangele ekuseni qabi sonke ibhotolo Uzosibona sihlele endleleni kuzoba ngcono kunayizolo Khandisikhethele uba ngubhegi Khandisikhethele uba ngubhegi Khandindixoleleni mna ndisike ndavuka ifriji yemti Ndaqomba mandiyotyisa yetyi ndaphelela endleleni ekuseka ndisikhethele uba ngubhegi khandisikhethele uba ngubhegi khandindixoleleni mna ndisike ndavuka ifriji yemti Ndaqomba mandiyotyisa yetyi ndaphelela endleleni ekuseka ndisikhethele uba ngubhegi khandisikhethele uba ngubhegi ndisike ndavuka ifriji yemti ndisike ndavuka ifriji yemti Men manu tembe somka